There's levels to this shit.
Nwanne mu onye mafia ka mgbazu afia. Ighota Abulo ma na olili.
Ume Iceboy Nwanne.
Oh baby girl, I'm on a boy. Onna boy na-eme iyanga. Abule ma lozila nwoke dikwa woo. Infact ka ị ga say igbonga. Igbongi, onge ikpo ndia. You know me, I know you. You know me, nisi na ima ndia. Cheii, odogwu ne pempe. Nwanne, nwoke ne bebe. Nwoke nwengu, nwoke ke fefe. Nwoke gbalucha, nwoke ke eche eche. Mana gi bulu ya adime ekwe ekwe. Nwoke fu, nwoke ga tata. Ukwu nwente, ukwu ka nwapa. Nwanne mu onye mafia ka mgbazu afia. Ighota Abulo ma na olili.
Koye na-ekwu. Ma nwa agbogho na nwa na-ekwu. Igbotic. Koye na-ekwu. Ma nwa agbogho na nwa na-ekwu. Odia. Nwa agbogho na nwa na-ekwu. Enwelu ifi nwelu to say. Bia kwuo ka m nụ. Nwa agbogho na nwa na-ekwu. Enwelu ifi nwelu to say. Bia gwa m ka m nụ.
Nwoke bụ ajọ anụ. Nwoke bụ ajọ nwa. Ajọ nwa si owele ba nne afọ. Esi m owele ba nne afọ. Nwoke bisaga aka. Ị mata na ọ na-eme. Ngata gị left, right, front. Ị kweta na ọ na-eme. Nwoke bụ ego ọgwa. Ị na-afụ ihe isi a na-eme. Mbunye gị ibu. Ibu anyị danda. Ichibe ya ọ na-eme. Nwoke bụ ego ịgba agwụ. Isi m na-enwe ọkụ. Nwoke gbara dimkpa na nwoke na-apịa ọkụ.
Koye na-ekwu. Ma nwa agbogho na nwa na-ekwu. Igbotic. Koye na-ekwu. Ma nwa agbogho na nwa na-ekwu. Odia. Nwa agbogho na nwa na-ekwu. Enwelu ifi nwelu to say. Bia kwuo ka m nụ. Nwa agbogho na nwa na-ekwu. Enwelu ifi nwelu to say. Bia gwa m ka m nụ.